Ndeithia baba ndĩmwathĩkĩre nĩguo ciaku roho motheru uria nie waheire undeithie baba ndimwathikire niguo ndikae kuma wethaine waku na ndikanaime njĩra-inĩ ciaku